markii noo yareen haddana kafaan iyo gacan ka hadal ay nala bilaabeen.